Isezerano rya kera, igitabo cya gatatu cyanditswe na Mose cyiswa Abalewi. Igice cyawo ni icya munani, umurongo waho ni uwa 23. Aragira hati, Mose arayibikira yenda ku maraso yayo yakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni, no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini.